ye thokilane le sego go nna le baruti ba tshwanang mototegi sa khosing yo khona ngore mo televisioneng a buya dilo tse di seng wa maruri tsala molao wa modimo o hapoga ka maikaelelo a phutsego ko kerekeng yone yao ya lontone rona re santse re tumila mo diconcerte ne re ga madi a sa tsamaelane sente ko boelong ja concert re sena ona re bolelelwa ke gore madi a re a boneng ke bokage ko kgorong le ko tafoleng le gongwe le gongwe re be re opela pina e reng yo o sentseng a baakanye go a tlhokagala gore ga re tswa ga re tswe ka lentswe le lengwe hela la gore yo o sentseng a baakanye ka gore ga re le puso a batho ka batho ga e le gore re beile mo go rona gore re ipaeng pele gore re setse re tsamaisetse ko pele mme be re ka ngwaga wa 2009 re be re tswelela ka go topelela batho dithopo ba e leng gore ga di a ba tshwanela ga di a ba lebana ebile ga di a ba siamela ke sone se re sa siamelwang ke seemo gompieno sa se thamaletseng hela ke gore re opele pina e reng yo o sentseng a baakanye batsadi ba rona bana ba rona babereki ba rona bontsala rona le rona ke rona re tshwanetseng ra baakanya seemose bakaolongwe bangwe ba ntheile ba re ga o tsweledisa magoko a rona mmogo tsamaya o buele boedirile botabong bo le go mme o buele bone ka gore nna re seemo se re leng mo go sone se amana jang le botsamaisi se amana jang le boeteledipele se amana jang le gore nna re mmuso o busang sente le o sa buseng sente o bona ka tsela e ntseng jang gore o tlo thagolele mokaolengwe yo o latelang a ta bolele gore jaanong rona ga re tswaga se re ta bone re se lebile keng ga o ta re mmuso o tsamaya sente o bone o tsaya ditshwetso tse di siameng ditshwetso tse di molemo mme o bo o di diragatsa ka molemo le molemo le ka tsiamo o bo o re e ke yone mmuso o o siameng jo ke jone boeteledipele jo bo siameng boeteledipele jo bo siameng go na le boammaaruri mo go tsone mme ebile jalo go na le modimo mo go tsone ka gore ga go na le boammaaruri teng go na le lorato go na le modimo mme o na le tumelo ya gore boeteledipele bo siame ebile bo tsamaya sente ga e le gore ga gona tshenyo mo go tsone mme ebile go sena le ga e le megopolo epe ya boherehere le tshenyo ebile ga go ntse jalo ga go tlhoka ga le go tlhoka boammaaruri ga tshiamo e le teng mo botsamaiseng le boeteledipele o ba boammaaruri mo mpaananeng ke jone jo bo ipuelelang ka gore ga boammaaruri bo leng teng ga o tlhoke sepe ga e se jone ga go na le tsamaiso e e siameng ya boeteledipele jo bo siameng le goromente yo o siameng go nna le katego mme ebile ga go nne le dingongorego batho ba babalesegile ga ba le mo pusong e e siameng nako le nako ga ke ntse ke tsamaya ka dilo tse ke di bolelang le etse re motshwarankgole le tshotse pena ya khibidu gore gongwe le gongwe ga ke ntseng ke go bua le bone gore a letshwaya rong kana letshwao la nna e kile le supang gore sengwe le sengwe se tsamaya sentle le bone gore a gona le tshiamo le pabalesego a gona le boammaaruri jaaka ke ntse ke di bolela mo mmusong o o siameng le ga dilo di tsamaya sentle gongwe le gongwe ga puso e tsamayang sente bogolo jang e le a puso a batho ka batho batho ba tshwanetse gore ba nne le tshologelo ya gore ba tatega le ga ba le mo seemong se se sa siamang batho ba tshwanetse gore ba opele pina lontone e reng le ga re lela gantsi boikhutso bo gone ka gore ba na le tshepo ya gore go na le boammaaruri mo go ba baneetseng boikarabelo ja go tsamaisa hela ga o ka bona batho ba sena tshepo ebile ba sena tshologelo o bo o itse gore go na le mathata a botsamaise go na le mathata a boeteledipele go na le mathata a ketelelopele go na le mathata a tshologelo ga o go senang tshologelo teng ga gona botshelo sone se e leng gore nako le nako o bata gore moa tshologelo batho ba tutele ka one batho nne montsi mo go bone gore moa wa go tshela o to o tsena mo go bone jalo o bata gore ba bone thabo ya letsatsi le le latelang mme ga ra ga o phirimisa sengwe le sengwe sa mohuta oo le bala ka katlego ya batho ka gore ga gona tshologelo mo go bone dilo tse ke di buang tse ke tse di tsamaelanang le gore ga o le mo diredi mo lehatsheng la Botswana a o na le tsone a o na le tshologelo a ga o tewa gote nna dikgwedi di le fa gore tata re bona morago ka dikgwedi tse fao gore a re tabo re humile ga re sa huma ga eno nageng ga re humile e ke gone re ka go topolelang sengwe ga o bona o sena tshologelo mo gore ntse ba ba sologetsang ga o ka ke wa se bona ka gore ke batho ba ba sa tumang ka boammaaruri mo go wena bo itse gore ke batho ba e leng gore tsamaiso ya boammaaruri le tsamaiso ya puso ya batho ka batho le tsamaiso e e itshekileng le tsamaiso e e totang sekalo motho ga eyo mo go bone nna ga ke ntse ke tsamaya jaana ba kaulengwa ke bona bo rong hela go santse go tshwere 0% go a go ema ga ke leng teng puso e e siameng e reetsa batho ga ere ga babereki ba re takwano re te re buisanye le wena o tsamaya wa ko natale batho ba natale ba sephoso le go a natale go sephoso se se leng phoso ke go ithokomolosa bao ba ba tshwanetseng bao o bona mokaulengwe yo o ntibile gore a ke nna malatsi otlhe yo a mo itseng ka gore gorare go na le ka ga nkitseng ka teng metsatsi eno ke mogakgameditse thata mokaulengwe o ta tlwaela ga go molato go ya ko natale mathata ke gore ga babereki ba go bisa ka nako e e lebaneng ebile e tshwanetse seema sa bone o bo ba sokela dirupo ore ga ke na sepe le lona dikoa jane ke lona ga ke na sepe le lona dihakgale ke lona ga ke na sepe ka gore le lesego go bone le mo tirong nna ke ikela natale ke a go ipatela dithopo ko natale ke a go aba dikobo ko natale ke a go simolola ke ba bolala dilo tsotlhe tse di seng boammaaruri ko natale ka gore bao ba gorega lona ke a itse ga le gorega o itse gore ga gona boammaaruri mo seemong seo mapalamente ba moraya ba re a re re ise re tswe re ye ko dikgalong tsa rona re bolelele gore go tsamaya jang ka kgang ya babereki mme a re ke santse ke tshwaregile ka tsela e e leng gore ga ke na go kgona go le bona le mapalamente baeteledipele ba bakganetswe mo palamenteng e bon rre ntuane rre salesando le rre ke supile ba re rereletsa go bona mabapi le seemo sa babereki a re nyana ke busy mo e leng gore nna ka ga ke yang go dira dilo tsa me ka teng le ka ga dinkataganetseng ka teng bogolo le ka bona motshwarelela mothusa tauto na rre ke dikilwe ba re nyaga o sa bate togela ga go a ema hela foo ga le ntse le re amme re nne re tswelele re kopane a re ga ke ye mo dikganyeng tseo boeteledipele mo pusong ya batho ka batho jo bo boammaaruri ke jo e leng gore bo reetsa batho ka gore ga borialo bongwang ga go baba ko seroe go ne go na le makolwanyane a nneng e re ga bantse ba gola ka gore nne go itse gore boithebolelo bo teng mme ba taba go tolosokala itoba ga le tswa go ithebolela tse le sa tshwannang go tsena mo go tsone jaanong mone ore ba bona fela ka go panka o bore di a bo di ile masele e re a tshwanna ke gore a amogale gore bothata bo kwa boteng a baya go tsaya bandage bandage ne tumile thata nako ya teng a baya bandage a lengole kana a bandage lenyenyana e le gore yaanong mathata a ko lengoleng kana a ko lenyenyaneng re na le motho yo e leng gore go baba ko go babang teng go na le mathata ko go na le mathata teng yaanong mathata a gagwe jaanong ke gore o kgolosela ko lengoleng o kgolosela ko lenyenyaneng nyamo ka o lengwe ya ko mathata a leng teng